sanonani ngamana ngisibone sonqele ngigaja ka MMM ngilaya endaweni yakaSpeedy ngizokwenza i-presentation ka MMM ku 15 July ngiyabonga sanonani
yebo
ngamana ngisibone sonqele ngigaja ka MMM ngizomchazela ngokuthi yini MMM South Africa nokuthi kwenzakala kukhona hlanga ufuna ukubuza hlanga before ngiqhubeke uma kuthi akekho ngingaqhubeka yini MMM? So MMM is a community of mutual aid which has no equals. It was founded by Serge Movrodi in 2011 with the aim of creating a fair financial system. So yini MMM? So MMM is mutual aid. Ungana ama equals. Waqala ubani? Waqala uSerge Movrodi ngo 2011. Inhloso yakhe yini? Ukuthi akhethe a fair financial system. Yabo like imali ukuthola wonke umuntu. Kwakuyona inhloso yakhe usaqala i-MMM. So in MMM, people lend financial help to each other and get 30% of the corresponding amount on a monthly basis. Lowa ke ichaza umuntu oseqala ukuthi kwa-MMM abantu batshelana ngemali ka-MMM kahle kahle. Yabo? Wena uma utshela umuntu ngemali uzothola i-percent ye 30%. Wena mhlawumbe wena uma ngabe mhlawumbe ungenile ngo-R100 kuphela inyanga, 30% ye-R100 malini u-R30. Inyanga yesibili uthole u-30% ka-130 ya-compound kanjalo kanjalo kanjalo. Yeah. So MMM participants unite to overcome social inequality. They want to live in abundance and feel confident about their future. Lana ke i-MMM geography ke lena. Awona amazwe wona wonke lawa u-MMM okhona kuwo. La South Africa olokho nje ngo-2011. Kodwa nje wasoqala ko-China nako-India. Number 1 ise-China, number 2 ise-India, number 3 ise-Indonesia, number 4 ise-Japan, number 5 ise-Nigeria, number 6 ise-Brazil, number 7 USA, 8 Turkey kanje kanje masubithe nawo. U-number 9. Abantu emhlabeni nje abakuthiphele bawu 200 million. Yabo, usemazweni o 118. Amen. Lana ke chaza umsunguliwa wa MMM athi ngichaza qhani uSerge Movrodi. So uSerge Movrodi is the founder and leader of the MMM community, which has become his lifetime project. He is one of the few who has defied the current unjust financial system. So uSerge Movrodi uyena umsungula ka MMM. Waqala MMM, lona kahle kahle kuyi-program, kona kuthiwa ama-program, kuyi-build ama-software, ama-computer, wabona ukuthi e-Russia, ngomjoba wase-Russia Moscow, abantu bakhona behlukumezeka, behlupheka anganazo imali, wa-discover sazini, akaqale into ekuthiwa i-MMM ezo-connect abantu, mhlawumbe mina nginemali, ngizojeleka wena imali. Wena imali uma usuna, usugrand, mhlawumbe nawe usugrand, uma usuna ukhona, ujeleka omunye umuntu imali kanjalo kanjalo kanjalo. They basic. Ukhona mhlawumbe ufuna ukubuza mhlawumbe okunye. Imbuzo.